Let's go and make a mint. No can sing with the singer. Since Kona Langoro Bulletti Joe, Bobepe, Kopa or Ba, BDP, Kanaba Domkra, Basica, Bahela, Bai Paja, Kaukari, Keba Ipoledi, Ivileba Tahuitella Bulletti, Ivileba Tahui, Tan Teta, Retobon, Diroyaki, Aronaro, Te, Asiaba Ipoledi, Bulletti Joe has said your loan, Kijua Corona, Hatubutu Kochaina.
Thank you, Mr.
God forbid.
Ke tla kopa motho te go re tsa tautona gore modimo mmemo a go khane mene re go khane. Ke se na go ba monwana. Ha o batla go ira kgwebo mo Bonnington South. Mo rumu ye go morago e mme mmago a yagileng ka go ikokoteletsa. A ke printa di baluni, a di kipa, a ink, e dire ha o tlhoko kgwebo.
Mr. Speaker, kanka hantseng ka teng. Ke dumela le wena Mr. Speaker ka khaya standing order. Me ke dumana le wena jana ke bua gape ke go busetsa morago gore kana o bona standing order a sone se re tswa kwa go ditlopo re tlopiwa ka sephiri ke batho mo di line. Irile re sina go tsana mo parliament standing order sone sa bulela mongwe le mongwe o patela sa gore a tlhophele mo mpepenene yone phoso e tona gape hela standing order go patika member gore a tlhophe jaaka party ya gagwe e batla ha ke batla go tlhopha jaaka tomkraga e batla go ankhanela ka gore ke tla bo ke lebile gore ba gaetso ba tla ntilula standing order sone se se batla ka nako ye o se beele ko thoko se tla go tlhakatlhakanya
re simolola ipapatso ya ditlhopho tsa 2019 chaba botate ba ile domokoraga chaba botate ga baeme ba no nyepa baisana e baba ba no nyepa banana e baba Pano nye faba tunga nene ba domu koraha. Sa ya kota re tsela malai. Viva umbrella viva. Wa itero hoto chan na gana wanankwene. Hoto.
Kwa bo hello Mr. Speaker.
Rosija.
Sinja. Maki wele Mr. Speaker.
Rosija Mr. Speaker.
Maki wele Mr. Speaker.
Rosija.
Kwa jana usampi unti kele. Rosija. Kwa bo hello Mr. Speaker. Rosija. Hamutu. Mr. Speaker, how's that pity we is a committee? e bo e gana go nwa ha o ka ke wa e fosa go nwa re ga ke patemetsi mo ka o lengwe ha o supile gore o tlogetse motion wa gago wa mahatla gago ka o no ntse ka te o boetse mo gago
wonderful
and so ke ntlo e mo pateletse gore
wonderful
a se ka withdraw ke so
ntse ke
bona ha a ke se tla go bona mo gago tsa standing order a selo se latlela ko ntle ka fist
wonderful
a se bereke
wonderful Mr. Speaker you know